le angikholwa. Hayi no, bafithi. Le angikholwa le.
Usaphuza. Usaphuza after ubulala umntana usaphuza. Landlini ema.
Hayi bo. Zolani. Zolani baya ngathi uyadakwa yibe ngimcilile ngathi asithelele iwayidlana.
Ngicela ngithi uzomkhulumela. Uzomkhulumela ngoba nefana nini. Ni reckless. Anandaba ukuthi nihetha abantu. Into endaba nayo amadoda. Ye?
Oplus isotlina la ekhaya. Sidinga imopha. Ngeke angitsathuka manje.
You hit me so much. Kopula lo mntana.
Uthumile. Sino ngaka yini? Lindiwe wewe.
Ngicela ukukhuluma nalo mntwana tu. Bele uzwabona uyibani? Khuluma nalo mntwana.
Yini ne wrong engiyenzile mina? Ufuna ukwazi? After all that, it's not enough for him. Ukichimele enye indoda. Walala nayo. Embedeni wethu. Once mina bengisethanyana for when? Nisibuze mina ukuthi hlekichave yakazolani yini? Nijabule kazolani. Why ku difficult for uzolani ukuthi umuntu ambone, amthande? Abe loyal. Wangena la endlini. Wasikema umndeni wami. Wakhuluma manga ukuthi ubani, wagwaza umam Flora. Sharp back forgive. Wakichima vie. Waba spata zangumtshele ngencosi yami. Ngona lo olid lakho naza la endlini. Nasha ijob. Oh mina ngislima, ngisayenza nisa forgive vie noch. Into ebhlungu ukuthi wangithatha wangixoxa. Wonka incosi. Most happiest time of my life would love ngibuya khona bengazi ukuzokuthola indlini ngatrowa ema ngatrowa Lindi was the only person who's been in my life consistently ngajikela yena for wena every time mina ngikijimela kuwe lo ingcosi ngcosi mi body lelo because of wena. So drink to that. Drink to the fact that you broke me. Umhlule itrata zase refile, zumhlulile. Break a chair.